Yangiluma nkukhu
Yangiluma
seloku benkhohlisa bethi
Yangiluma
inkukhu enamazinyo
Yangiluma
nkukhu
Yangiluma
seloku benkhohlisa bethi
Yangiluma
inkukhu enamazinyo Ibonile luma bantwana
ihleka
nasesene ijabulela ukhanya kwelanga Ibonile luma bantwana
ihleka nasesene ijabulela ukhanya kwelanga Lithini madoda
oba futhi yancelisa inobiso lumnandi Njengoba nathi sakhula ngobisi Nayo ke ikhulisa abantwana bayo Ngobisi lwayo lumnandi
Nithini madoda Yosemama sale nkukhu Nithini madoda
Inkukhu ihlele ekuseni
Nithini madoda
Yisho ngamazinyo ayo
Yosemama sale nkukhu
Amahle amhlophe
Nithini madoda
Inkukhu ihlele ekuseni
Nithini madoda
Yisho ngamazinyo ayo
Yosemama sale nkukhu
Amahle amhlophe
Nithini madoda
Uba futhi yancelisa
Nithini madoda
Yisho ngamazinyo umnandi
Yosemama sale nkukhu
Yincelisa abantu abayo
Nithini madoda
Uba futhi yancelisa
Nithini madoda
Yobiso lumnandi
Yosemama sale nkukhu
Yikhulisa abantwana ayo
Nithini madoda
Inkukhu ihlele ekuseni
Nithini madoda
Yosemama ayo
Yosemama sale nkukhu
Amahle amhlophe
Nithini madoda
Inkukhu ihlele ekuseni
Nithini madoda
Yisho ngamazinyo ayo
Yosemama sale nkukhu
Amahle amhlophe
Nithini madoda
Futhi yancelisa
Nithini madoda
Inobiso lumnandi
Yosemama sale nkukhu
Ikhulisa abantu abayo
Nithini madoda
Futhi yancelisa
Nithini madoda
Inobiso lumnandi
Yosemama sale nkukhu
Ikhulisa abantu abayo
Nithini madoda
Inkukhu ihlele ekuseni
Nithini madoda
Yisho ngamazinyo ayo
Yosemama sale nkukhu
Amahle amhlophe Amahle amhlophe Amahle amhlophe Amahle amhlophe